tikulandireni kwenu samini kukonela Times Television ikafikanso program ya Sports Arena zina langa ndine Williams Kondwa Sports Arena yalero DJ Zandi Kaspa Jangae amene ndi mkuu wona za Club Licensing to Football Association of Malawi FAM tufuna atiwunikire nkhani zokhuza Club Licensing komanso mpikisano wa Chase Shield umene umakhala otsegulira season ya masero a mpira wa miyendo ne ndingokupemphani kuti mukhale pomwepo. Ndinagambira kumayambiro ya program ine kuti tili ndi Kaspa Jangae modzi mwa akuluakulu ku Football Association of Malawi. Mr. Jangae tikulandireni pano pa Times Television. Inu ndamene muli mkulu amene mumayang'anira nkhani zokhuza Club Licensing, muli nkhani zokhuza ma transfers, mmene muli nkhani za mbirimbiri nkhani yokhuza Club Licensing kuti imene ili mkamwamkamwa tsopano tikubamva kuti ayi matimu awakonza awachipikita kwakuti awachipikita kwakuti kuli ntchito ya Club Licensing chipamene introduce kuti chikhazikitsireni kuno ku Malawi yayenda bwanji.
Ndipokoze kuti mwandipasa mkata kuti ndifotokozeso kuyandikira Club Licensing kwa ambiri mwina kumaso kuonekeresa kufundisisa kumbuya kuyambira Club Licensing ndi ngati kanyama olo ndi njira yothandiza mpira ndi professionalize mpira mune chidyo chomveka kuno kuti mpira wako nini ndipo maso ndizake zikuteza maboma zatsopano metinga uyeretseni so tikatengera ndani zathu a FIFA komanso azathu a CAF FIFA FAM komanso motengeza mpira ya kusopatiko kumalaziwa palimitu 5 mena kamasia kuti tikuyeretsa Club Licensing tifajele mmapa za FTV namba za minima kukafu ti makoti zosezi kuti atinisala mika zajani za Club Licensing ulo kuna kuti umwini mtu akuna so matimu ena umwini ukhambali wakale wafuta kwa pano pasili zuwe limwini ni ndani zosezi kuti akuona mjani Club Licensing zinkuzo ngati nkhani ya za chuma za ndalama kuona so nkhani mjani Club Licensing so mtu yake ilipo 5 sporti na imi makuza wambili ndi FTV tifajele timu ilio sasa ubaliki tuma ipema kumene kuli FMB, FCB under 20 akhali ndi timu kumene kulibe under 17 kunkhani ya infrastructure ndi munthu kuona kupeti ndi pano pa mpira stadium mabwalo osewera mpira magemu a official ali tikanda makapu akhali malubala ku komanso kopanda kutheni anthu masewera pajenga apapo kumkoka panga tutheni mkubwinja so Club Licensing imuonesesa kuti apanga tutheni fupi pleya mapanga tidevelop skill yake talent yake komanso kuti mphini ati mishulika mpesenewa panyumba kwa kwazitsimika kuti for example Mr. Kondwa afuna kupita ku Mike One Man Nyasa Pinkle Scampia Mike Daika Scampia Red Lion matimu akuoja kumwera kunoko kapena kusema ufaji asiyo imba funi Gokman mbinu kumwera pasiba ali kusetwa kulikuwa jani kwa gani mwakukuzi mafayo ayo akuonga mbuzi ni mkira apite mwina kusebo akapisa kukuri akugira kwenye zima mfuna zikapisa kani kasa jumu kakona hudi mpira watu mwini mbedezira kwa mbili kini za jumu masumira tifaje mwza beza amene ya kutani za matimu kima kulika wapu kwa kwa mbili awandame akupanga sana akutani za ndi anamate kwenye atu akwenye kama mwono kwa kwa mbili kuma mka suzume mka kaisa kumona mga isa kuli soka kuka mika kono mga kwa soka kwa nga tukulea soka mwini kulea pali mwongole ndi kuti pali vuda ndi kuti mwone mapleya ndile ali ndi ana ali mabari ali mkazi ali aja pali yao so nga tukama zesiri zoje kama sisi kubwela kaza kama kuhu kwa mali kandiriko pali malamu kuma sima tikandiza kupanga ini kufai umwini ndi kontrol ya kwa pali umwini ini akatokhala ena mene ilipo ilipotopekabwetsana nyasa pikulesi ayinaka nyasa oyendesa kontrol achina chigoga suzo nyere tokhala bara so zimene
matizoyo ndiyeno tikayendera mene tikukonzekera kuti tiyambeno season imeneyi pana kala nkhani za mbirimbiri zokhuza ayiayi matimu ena akanika kupanga kupeza chitupa chimene cha Club Licensing kunayenda bwanji mtundo wokonzekera season yatsopano
ndi process yovuta koma tipropoze mtimu koyamba kuza zina mvuta nakaikazi ya kuigo enaaaaande maprovision ina kerofu inavutira kuti Satana coaching for Matita Pemaso, one of the Taman and Santa, the Vega Pedica, the Father of Mingra, and I, American because of you come out as bloody as made in a baby, as if you can probably think more than they love the Athena.
Transfer international
kana local.
Kuona kuti nkhani ya club license ifikapo mmene ili mafumira ngati afanikiwa kuno kumalawi una home fences as a club licensing in Wojeba. They talk with Zuga and Miss Club, Yarong Subari. The evil of Karen Kunubanga Hidi. But what would you do to take it over Karadi Club? Sadman says Minis also. Ah, Mubedega would tell our dad.
Club licensing meant to be in the world.
If you go,
if you pass an exam,
this is the video for me. What is the
real person? Osa many super developer. Ada da aliranga ambike. Ningongole kutawa kutanga ba window. Ngandika season game kan. Ngukadrugira koko abala makaka akabina. Mangadutsude ine yake aja akurugira. Muzoona kuti tiza uzo kumalisa tsika imilandu ya ukuyi kuti tibulole. Koma kale lege matongolo ramu. Wondo FC lero. A Aisha akabisa uri anze FC. Yemwe uja kumashe kidira kuma pandika place season. Ndo mumuze azida. I can't go to the house.
Director of Programs and Development. Kumanso kujokera ndetu maka ku NBS Bank kunali Tamanda Longwe, amenendi Head of Marketing and Customer Experience. Kwariso ndetu matimu mongana kamiramo, kunali ndetu Super Strikers Captain wao Young Timothy Junior, kunali Team Manager wa Police James Chirapondwa. Ndeku anji tive kudino akula akula amenewa ayankula zotani kogwezekera Charity Shield maka kufika suma team as Super Strikers ni Nyasa Big Bullets.
Iseo monga bungwe ina mara Red Cross Society takaratu kugea tiko zosia na siyana kutati zila boma kudini tuchangize ya famina kuzidwa ndi angozi zoko marizitizi monga ma Joseph Kina ndi nchilo yitina yamba ngozi sana yawele tinapeleka mautenga wanyi ndeza kutaa sundi ena anasundi kuma anga kala rana sundi hawana kuzidwa abu. Nde vudolo limene labwela kambaka tusafikira kwa madzimbele kundira lingwambiri zedi anthambira kudzidwa kwambiri mabanja oposa 21,000 malawu musemu maboma 19 akudzidwa mabanja akulandira thandizo koma tikangana thandizo menalandira pakali pano silo kwadira chifwa anthu anakudzidwa kwambiri Mioyo inakudzidwa ena ana malira muna and ofka ni na 46 ana malira ena 18 ana akusowa sa kupezeka mpaka na baba ena ana vulalabe andi mabanja ambiri pakali pano alibe kokhala akukhala mmakaka kusonyesa kuti anthu wa alibe zinthu zosiyana siyana zimene zingathandizire kuti moyo wawo uzipita patsogolo kotero kuti ndofunika kuti athandizidwe ndiye isayo ngati kungaya mala Red Cross Society takhala ndi pa ground takhala kuwathandiza anthu koma tikuona be kuti thandizo akufuna bena mbiri zedi ndiye zomwe apanga a farm kupanga organize Charity Shield show imeneyi ndi thandizo lochokera ku NBS tikuona kuti zabwera munthu yoyenerera komanso patipanga involve samala Red Cross Society popeza ndi ntchito imene timagwira tikuwamvetsetsa makomiti zimene akuzitimira tikudziwa mathandizo amene alandirako komanso mbali zina zimene zikufunikabe mathandizo ndiye tikuona ngati kuti mgwirizano amene ukubwera mu nthawi yake komanso chimene chatisangalatsa pamene pationena kuti taona ndithu kuti zomwe zachitikazi zikulumikizana ndi masomphenya amene anafotokoza a president pa nthawi imene amanena kuti dziko lino lili pa ngozi pa 26 January ananena kuti anthu amene akuti athandizidwe boma pali okha sipingakwanitse koma tikufunika wina aliyense a malawi tonse komanso wina aliyense wakufuna kwabwino athandize anthu amenewo ndife tikuona kuti zimene zikuchitika papazi tikumemeza ndithu amalawi wonse kuti abwere abwere azaonerere mpira azasangala kuonerera mpira koma amene akuoneraso mpira ndiye kuti nawonso atengapo gawo kuthandiza anthu amene akudzidwa chifukwa ndrama zimene zikakabwere kumenekoko zikachita kuthandiza anthu amene akudzidwawo so tikuthokoza kwambiri anzathu afafu anzathu a NBS isa Red Cross komanso tikuthokoza ndiye tithokozerako singakhala ngosana kwene chifukwa amemeze ndithu abwera ambiri ndiye tithokozerako ndithu kwa mtongozo wa malawi ngoti ndizondibwera wamtugama chifukwa nkhani imene tikugamba pano ndiyona kuti tithandize anthu amene akudziwa pokasakasaso maso
kufunika kwa mgwirizano umene ndi kwa pang'amba kwambiri chifukwa chonene kuti amalawi Red Cross ntchito yawo ndi imene iyi amathandizira madera kumene kwagwa ngozi zadzidzidzi ali pa ground akadzuka mamawa masana madzulo chimene amaganiza ndi kuthandiza anthu amene akukhudzidwa ndi ngozi zadzidzidzi ndiye tinachiona chanzeru kwambiri kuti akhale nawo gawo la NBS Bank Charity Shield ntchito imene akugwira Malawi Red Cross Society ndikukadziwa kumene thandizo limene lidapite chifukwa iwo akudziwa kale anthu amene avutika akudziwa kale kuti avutika motani ndipo alipo angati ndipo akufunika zinthu zotani so chimene chidatichilirapa nchakuti ndalama zikapezeka mawalino ku NBS Bank Charity Shield Kakamizo Stadium Malawi Red Cross ndi amene ino akwaniritse ndondomeko yonse kuti thandizo limenelo likafikire anthu amene avutika amene akukhudzidwa ndi kusefuka kwa madzi
ntenga ndikaki ndinoti ndichofunikira kuti ngati sponsor wa Charity Shield imeneyi sindalama yokha imene ikufunika kuti ikudziseretse matimu onse kuti akasewere kumeneko komanso akufunika kuti akonzekereke mkhabe mu mbali ya kavalimeno imene akasewere game yawo so nyasa big bullets silver strikers onse matimu onse ali ndi makiti awo amene amavala ndio ndinaona kuti nchabwino kuti Charity Shield iso akhalezo ndi makiti okonzekera kuti akamakasewera akasewere Maria Kerry Bank Girl Bank yo Samara zogwiriza na kwambiri kwati pathawi inoyo kumalawi kuno amalawi ambiri aonekera kuti aonekerera zovuta chifukwa cha cycle nana ndi pathawi iyi tagwirizana ndi afamu ndi ya Red Cross kuti kathandizire makamaka kulowachire kuti kumene kwa kuchitika chiwonongeko chachikulu kuti ndrama zimene zachitike ku Child Shield iyi zimene zapezeke ku Child Shield iyi amalawi akabwera kugula matiketi kupereka le ndrama zonse kuzika pamodzi ndrama zimene zizikathandizire amalawi anzathu amene akutana pakati
pano mawathu ndikuthokoza kuti famu ndi NBS plus Red Cross abwera kuti tathandize abale athu amene akuvutika ndi kusefukira kwa madzi chachiwiri tithokoze kuti atipatsa mayunifomu amene akuoneka kuti ndi akwaliti yabwino yapamwamba kusiyana ndi mbuyomo pamene timangovala zinthu zina zili zonse bora talandira
achiyambe tithokoze kwa famu ndi NBS pana jaketi yakutumwa tipasa kwaitse ndi zinthu zionadilisa pen a segment because we have a lot of jazz. I hope we'll be able to get a bit of a chance to get a bit of a
Mene mo, ni mene sinariri kwa mwambo operega ma uniform kuma team Anyasa Big Blacks kuma Silver Strikers. Abamso mbele tamalizira program ya tuyalero ya Sports Arena. Ini ndi Williams Gondwa, pili zanukwani na Times Television mwagumano se.